Allô?
Aïe, baba ya.
Allô? Azimio Tibim. Azimio Tibim. Azimio Ria. Azimio Tierra. Azimio Tierra. Vijana Fire. Vijana Fire. Vijana Fire. Vijana Fire. Vijana Fire.
Yoka muziki. Azimio la umoja. Kenya mzima inawezekana.
Baba chololo, baba chololo, baba chololo, baba chololo, baba chololo, baba chololo.
Utu, undugu, usawa, umoja, uzalishaji. Inawezekana, inawezekana.
Raila Tibim,
Tibim,
Raila Tibim,
Tibim,
Agwango Tibim,
Tibim,
Dinga Tibim,
Tibim,
Nyundo Tialala,
Tialala,
Nyundo Tialala,
Tialala.
Wang ni Railo Makre,
Wang ni Railo Makre,
ni Wang ni Railo Makre,
Wang ni Railo Makre,
Wang ni Railo Tuepin,
Wang ni Railo Tuepin,
Wang ni Railo Tuepin,
Wang ni Railo Tuepin,
ni Wang ni Railo Tudre,
Wang ni Railo Tudre,
Wang ni Railo Tudre,
Wang ni Railo Tudre,
Wang ni Railo Kawe,
Wang ni Railo Kawe,
Wang ni Railo Kawe,
Wang ni Railo Kawe,
ni Wang ni Gini Tololo,
Wang ni Gini Tololo,
Wang ni Gini Tololo,
Wang ni Gini Tololo,
Wakenya miel gombulu, miel gombulu, wa miel gombulu,
Victor Marende, awola wendo miel gombulu. Awolu woda wendo miel gombulu. Orengo miel gombulu. Ochienchera
Gladys Wanga miel gombulu. Amiloke Sagesa miel gombulu. Katrin Chele
Obundo Kaluma miel gombulu.
Opio Wanai miel gombulu. Rexo Mole
Ambiwo Mwai miel gombulu.
Makata Babu Wino miel gombulu.
Charo Soja Woodsaya. Oh yes. Azimio la umoja Kenya muzima. Muungano ya kuweka nchi yetu ya Kenya katika mikono salama. Wapi mheshimiwa Liritu Murithi Amos Kimunya Likinyanjui Kiraitu Murungi Amazon Kingi Honorable John Badi Anyang Nyong'o. Wapi mheshimiwa Abdul Swamad? Wote wako ndani ya Azimio la umoja. Pongezi sana mtukufu Rais Uhuru Muigai Kenyatta kwa kuiweka nchi yetu katika mikono salama. Baba Raila Molo Odinga, the fifth. Jona mpira, Jona mpira anapatia oparanya, anapatia
oparanya,
oparanya na mpira, oparanya na mpira anapatia, natembea, anapatia,
natembea,
natembea na mpira, natembea na mpira anapatia, Peter Munya anapatia,
Peter Munya,
Peter Munya na mpira, Peter Munya na mpira anapatia, Kega Kanini Kega,
hey.
Kanini Kega,
Kanini Kega
na mpira, Kanini Kega na mpira anampa Sabina Chege, Sabina Chege na mpira, Sabina Chege na mpira anampea Tolgos,
anampea Tolgos,
Tolgos na mpira, Tolgos na mpira anampea Gladwell,
Gladwell Tumbo, Gladwell Tumbo,
Gladwell na mpira, Gladwell na mpira anapatia Ngilu, anapatia
Ngilu,
hey. Ngilu na mpira, Ngilu na mpira anapatia Mutua, anapatia Mutua, Mutua na mpira, Mutua na mpira anapatia Kibwana, anapatia
Kibwana,
Kibwana na mpira, Kibwana na mpira akapasia Kalonzo, akapasia
Kalonzo,
Kalonzo na mpira anapiga hedi, anaweka kwa kifua, Kalonzo na mpira akapatia Wakili, akapatia Wakili,
Wakili Orengo,
Orengo na mpira anaweka kwa kifua, anachenga kidogo anapatia Karua, anapatia
Karua,
Karua na mpira, Karua na mpira anaweka kwa kifua. Amepea Peter Kenneth, amepea Peter Kenneth. Peter Kenneth na mpira, Peter Kenneth na mpira. Amepatia SK, amepatia SK.
SK Masharia
anachenga kidogo, alafu anasimama akampea Gideon. Gideon boy,
Gideon boy.
Anampea tuoli, anampea tuoli. Atuoli na mpira, papa na mpira. Atuoli na mpira, anachenga kidogo, anafanya madoido. Anapea Uhuru Kenyatta, Uhuru na mpira, Uhuru na mpira. Anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua. Anapiga kanzu, anapiga kanzu. Amechenga defenders, amechenga defenders. Anapatia Raila, anapatia Raila. Hey, Raila na mpira, Raila na mpira. Anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua. Anaweka kwa kichwa, anafanya madoido, anafanya madoido. Wanja imefurika, wanja imefurika. Mashabiki koyo nuru, mashabiki koyo nuru. Raila na mpira, Raila na mpira. Anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua. Anaweka kwa kichwa, anaweka kwa kichwa. Amepiga kanzu, amepiga kanzu. Defender ameaguka, wilbaro imeaguka. Raila na mpira, Raila na mpira. Anachenga goalkeeper, mashabiki washerekea, mashabiki washerekea. Amefunga bao, amefunga bao. Raila
amefunga bao,
Raila amefunga bao.
Raila amefunga bao,
Akwamo amefunga bao.
Akwamo amefunga bao,
Baba amefunga bao.
Baba amefunga bao,
Baba amefunga bao.
Igwe amefunga bao,
Igwe amefunga bao.
Raila la 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 la. Raila, Raila, Raila.
Mheshimiwa Wanjala Udalangi.
Raila, la, 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 la. Raila, Raila.
Ustol, Kibra, Security.
Raila, Baba Raila.
Watu wangu wa Dandora.
Iwe Raila.
Raila
Anubogebo,
Raila Anubogebo.
Akwamo Anubogebo,
Akwamo Anubogebo.
Baba Anubogebo,
Baba Anubogebo.
Dinga Anubogebo,
Dinga Anubogebo.
Raila Anubogebo,
Raila Anubogebo.
Anubogebo,
Raila Anubogebo.
Anubogebo,
Akwamo Anubogebo.
Anubogebo,
Akwamo Anubogebo.
Anubogebo,
Dinga Anubogebo.
Anubogebo,
Dinga Anubogebo.
Anubogebo,
Baba Anubogebo.
Anubogebo,
Baba Anubogebo.
Anubogebo,
Ara Kelene, Kelene, Go Ara Tingene, Tingene, Dala Tulene, Ipulene, Go Ara Ndisane, Ndisane. Raila Kelene, Kelene, Raila Tingene, Tingene, Akwamo Tulene, Itulene, Raila Kelene, Kelene, Akwamo Kelene, Ikelene,
Ne,
Ai Raila,
Ne,
Ne, Okeu Kone,
Ne,
Tumalie Tuangola.